ukuba akayenzanga lonto ngabe yaphela uthuthuka
wabulala indoda yakho izala
ulalaka ulalaka
kathi yini kankhaka baba
umbulali wena
akekho umuntu olungelwe isihlalo sobu CEO njengawe
umthetho wakhona la ekhaya sesiyahlupheka
siyahlupheka
ikhadi alisebenzanga baba
kunokulwa nobaba wakho
ha baba ngifuna
ukufuna ukulwa nobaba
wena bangifunda zokulumba mina ngizwa
My Brother's Keeper, Monday to Friday at 7:30 p.m. on Msanzi Magic on DSTV, the home of local.
OUTsurance, proud sponsor of My Brother's Keeper.